Map Burundi Buhire numuhari w'ibikorwa nkunda gihugu ibyo dukora byose ibyo twandika byose rushira imbere ineza y'abarundi bose abahutu abatutsi abatwa abaganwa ugwaruka abato n'abakuru abize n'abatize umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu rusiba guhanura abategetsi barongoye Burundi wishimikije imigambi n'imigabo ya Map Burundi Buhire ashize ahabona nagira nema ngicese kumuhari w'ibikorwa nkunda gihugu Map Burundi Buhire urimwo incabwenge bize bakaminuza bari mu gihugu hagati hirya no hino mu bihugu bitandukanye mu mpunzi z'abarundi ziri mu bihugu bibanyi vy'u Burundi turazi neza kwiga ico bimaze mu buzima bw'i hugu no mu buzima bw'umuntu wese turazi neza ica mashure amazi arico gituma umuhari w'ikorwa nkunda gihugu wavuye mu gacerere ugatera kamo abarundi bose ko batokumviriza na gatoyi ibivugwa n'indongozi z'u Burundi mu kunegura abize amashuri menshi no kunegura akamaro k'amashuri iyo mvugo siyo na gatoyi kandi iragayitse cyane igitangaje nuko itariki 18 na 19 mu nyonyo mu 2021 mu ngoro y'agashingamateka mu Kigobe hatunganijwe ikiganiro ku iterambere hari hatumiwe incabwenge ziri mu mahanga zirashikiriza ingendo Burundi kuva mu bukene umviro vyiza kandi vyinshi wari umusaruro baterereye indongozi z'u Burundi nonaho ntibafashije umukuru w'igihugu mu kumuha ivyumviro birashe Map Burundi Buhire iremeza neza ko kwigisha ugwaruka rukiyongeza rukaminuza niyo nkingi y'iterambere abarundi bose ivyo babimenye vyamyuko bizogumuko mu bihugu vyose byo kwisi.